Keyboard hal gacan ah oo sidoo kale loo yaqaan furayaasha ciyaarta ayaa ah beddelka keyboardka caadiga ah. Waa keyboard isaysta oo leh dhamaan badhamada aad ugu baahan tahay, waxaana si fudud ugu ciyaari kartaa game-ka halka gacan lagu ciyaaro. Kasoo dalbo Somer.co.